Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby.